green. Tons, go, go. Welcome back to Justin Lisa. This is part three. Robin, Cyborg, or Raven? Well, we're gonna find out. Yay! Clap, 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 clap. He joined the battle and he was making friends. Winning for first and for friends. Join us next time. Da 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 da